Ko te kapa o te Hāpai Ō, he kāhui tū ao kei te āwhina I ngā hungane e hāre atu ana ki te Matatini. Ia te whiti waraputa I te karanga ki ngā iwi, kia hara mai rātau ki te tautoko. Ā, ia ta Hāpai e ngā iwi tērā karanga. I reira Herewini Waikoto, ā, ko hono mai ināenei Herewini.
Kia tika ā muri, kā tika ā mua, ko I rā te whāinga o te Hāpai Ō.
Mena ka hara mai koe ngā kēti, ka kite I te Hāpai Ō I te tuatahi. Me te reo e rere ana, me tō tāua reo e rere ana, me te mōhio rātou ā kua tai mai au ki te Matatini.
Today we're just going around and watering all the raku.
Neke atu I te whārau ngā tūao o te Hāpai Ō, e Hāpai ana I te Matatini, rangatahi mai, pakeke mai.
I tērā wiki, kei te waipuketea, etahi o ngā whānau o te tai rāwhiti, o ngā tika hononu o te tai tokere hoki, ara, kei te hara mai rātou. I hehia tonu rātou I te hara mai, ki te tautoko I te kaupapa I te tuatahi, ki te whakamana I te kaupapa I te tuarua, ki te manaaki I ngā tāngata I te tuatahi.
I'm actually a usher support for the fan zone, so I'm just helping allocate whānau into their seats and making sure they have a good time.
I think for myself, being Pasifika, I've always heard about Te Matatini, and I wanted to experience it myself being Pasifika. So coming here and giving up my time and putting in mahi here, it doesn't even feel like mahi.
Kia tere whānau, rena manate!
Ko tēnei, te Matatini tuatahi mō Merrill Takimoana, no ngā timani opoto, ko tāna mahi he ārahi I ngā manuwhiri I te kēti matua ki te papatū waiwai.
What I love about being a volunteer is meeting you whānau from other rohe and watching the other rohe kapahaka. It's all about kapahaka.
Hari ko te ngākau te kite ngā maha o ngā tangata, ngā kuia, ngā kaumata hoki. E whakanui ana tēnei kaupapa, whakahirahira mō mātou katoa te iwi Māori.
Lawe, tēnō lawe. Yeah, they're really good. Big help, especially for the kaumātua. Today, yeah, we all up in the fuss, don't we? Don't know where we're going. We've been here 3 times, so kia ora.
Ko te tino whāinga o te Hāpai Ō, ki te rongo I ngā whānau, e puta atu ngā kētira me te mea nei, wow, he kaupapa whakahirahira rau atu tērā.
Herewini Waikato, Te Ao Mārama.